Isezerano rya kera. Igitabo cya mbere cya Mose kizwe itangiriro. Igice cyaho ni cya 13, umurongo wawo ni wa 8. Haragira hati: Aburamu abwira Loti ati, "He kubaho intonganya kuri njye nawe no kubashumba bacu, kuko turi abavandimwe."